Can we lift up our hands to heavens? Baba, siyabonga. Siyaqonda ukuthi manje uzokhuluma kithi, uzosakha. I thank you for my father, my apostolic covering, the priest over my life, that you ordained for my life, that you made for me. I thank you for the love I receive from him. Father, I thank you for advices, for counsel I gain from him. Moreover, Father, I thank you for the word he teaches me. And moreover, teaches this church that I lead. Father, I thank you for his life. I thank you for anointing Apostle I.N. Sithole for my life. I thank you for helping me and guiding my feet to meet the prophet of my life. As long as I live, oh God, as you have ordained him for me, I shall align with the heavens. Father, I pray in the name of Jesus, he has been a blessing to us from Thursday till today. And right now, my Father, my God, he is here to speak your heart to us. May you help the people that I lead to listen, and not only listen, but do, in the name of Jesus. I give you praise and I give you all glory in Jesus' name. Ladies and gentlemen, kingdom citizen, as we are shouting amen, help me welcome my father, Apostle I.N. Sithole, all the way from Johannesburg.
Just put our hands above our heads. Sandla zakho zibe ngaphezu kwekhanda, ngaphezu kwekhanda lakho. Bese ushaya izandla unikeza uNkulunkulu ubukhosi bakhe. Thank you. Thank you. God bless you. May take your seat. Ukthula akube kanye nani nonke. Ngithi ukthula akube kanye nani nonke. Nizakwenza into e-right. Ukthula akube kanye nani. Nizakwenza into e-right. Ukthula akube kanye nani. Bazalwane, ngicela niye kumona. Yimina othi ukthula akube nani. Aningazivumeli nina nodwa. Nami akundlulisele nami ukuthula kumina. Ithini kimina akwande. Ukuthula kube kina? Amen. Ngiyabona sonke sizoba nokuthula. Malibonge igama leNkosi. Angibonge kakhulu bazalwane masinyane nje kwibandla lala ekhaya nabazalwane bonke. Bangaphansi kumphostoli Lulingu M. Ngibonge kakhulu ukuthi the moment we understand the heart of God is the moment we see the promise of God fulfilled in our lives. Can I say it again? The moment we understand the heart of God, it's when we see the promise of God fulfilled in our lives. So ngikushumayela isikhathi eside, the only thing engizoyenza engiyilethilela, it's a simple one. Simple one. It has to do with this building. I am here to declare that this is your building. I say this is your building. This is the land that you need to possess. Angisho futhi. This is the land that you need to possess. Amen. This is the history for your children's children. Amen. This is a seed for your children to see where have you planted your life into. Amen. So that tomorrow they can see and enjoy the fruits of your seed as parents, seed as uncles and aunt, brothers and sisters, and also nomkhulu nogogo. Isizukulwane sakho nezizukulwane zakho ngelinilanga usethuneni ziyokudla iyithelo zembewu owayitshala la. Number two, whatever that impostor got the grandzala, you must understand. Kobanye ben muhleli phansi, whatever she was doing and what she was saying, actually she was helping you to reveal what is in your heart. Gonke kade khulume kwenzala, kade siza wena ukuthi ukwazi ukufumana okusenhlizweni yakho ngalo kade khuluma. If the heart was evil, she had revealed that heart. If the heart was jealous, she has revealed it. See, indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo, ukhuluma ngabantu, usebenzisa abantu ukuthi si discover izinto ezithile ngempilo zethu, izinto esingazazi thina. Uthi uJesu uma ehlangana noPeter, uthi Peter, ngibona uSathane ehlezulwini njengonyazi ezokuhlunga, kodwa ngasi ngiyakukhulekela ukuthi wena ube namandla uqine. Ngicela uma usuqinile nawe uthandazela abanye, akuzokwehla uSathane abahlunge. Ngibingelele nobuholi bala ekhaya egameni leNkosi. Amen. Begging you, asking you to try your best faithfulness and prove yourself faithful unto God through her. I'm going to say it again. Prove yourself faithful unto God through her. Ngoba yonke into esiyenza kuNkulunkulu, you can't do it direct to God. You always do it indirect through people to God. I have been saying, akekho umuntu one capacity yokumthanda uNkulunkulu direct. Akekho. Akekho umuntu onamandla okumthanda uNkulunkulu direct. But sonke, including myself, I can't love God. Noma ngithi uNkulunkulu ngiyakuthanda, the day ngithi uNkulunkulu ngiyakuthanda is the day nginikeza uNkulunkulu ithuba ukuba alethe umuntu alinge lokuthando lwami ukutshengisa ukuthi ngiyamthanda. I wish somebody can hear me. The day ngithi uNkulunkulu ngiyakuthanda, nginikeza uNkulunkulu ithuba noma nginikeza uSathane ithuba lokutshengisa uNkulunkulu ngimthanda kangakanani, ngoba angikwazi ukumthanda uNkulunkulu engingambonanga ngehlo lokuthanda umuntu engimbonayo. Okushidunga uba ngitshengisa uNkulunkulu ngimthanda kangakanani ngalo muntu oyisilingo sami. You never know ukuthi ukhohlakele kanjani enhlizweni kuze kufike umuntu ahlokoloze inkohlakalo kuwe. Angazi niyangizwa bazalwane. Bese ngibingelela uBaba Slephe nonkosikazi wakhe abasuke eGoli, nami labazalwane bayisimangaliso, babhizi bayangihleyisa la ngihamba khona. Umangalo uthi uyashumayela, babona sebechamuka. These are the elders. Cela usukume baba nonkosikazi, cela usukume nonkosikazi wakho. These are the elders in our church. And I not even afraid to say these are the people who are also taking care of me. As a church, ayikho into ebuhlungu umfundisi abe nebandla elimzusa ubuhlungu kodwa lifuna ababusise. You must understand, Bazalwane, it's a difficult thing ukumnikeza umuntu into engenayo. I can't give you what I don't have, but I can give you what I have. If the church cannot take care of me, the church cannot allow me to rejoice or enjoy life, I cannot pray for them before the Lord with joy. The joy you give me is the joy that I give it to the Lord. So, what you are doing, keep on doing it until, Lala, until you see the manifestations of what you have done within the spirit realm. Some of you never understood that there was sort of a chaos here. The chaos, we're breaking certain things in the atmosphere. The chaos that you are doing here, you are breaking the spirit of poverty in the heavenly places. The chaos that took place here, you are breaking, listen to me, you are breaking what the enemy is doing in the heavenly places. Some of you right here, in that chaos, you are breaking some stuff. Usathana zenza kwizwe likamoya. Ngoba yonke into oyibona empilweni yakho iqala kwizwe likamoya before imanifesta kuwe. And yonke into ofuna ukuyikhulula fuze uyikhulule kwizwe likamoya ukuze ikhululeke la. She said, thank you. Thank you, girl. Thank you. I really thank you, and also to tell abazalwane ukuthi omunye wamadoda akazi noma amadodana anginakayo angithandayo. It's you don't know how pleasant it is for any parent to be loved abantwana bakhe. I think I've said it last time, ngathi umawam no babuam sebashon. Kothi simanga lesa sibonayo. Bane miya gabashon. Kothi zibusu zake zabo, I still enjoy them. Isn't umawam no bababa yukuluma ngenga yukubatanda wam. Beng busisa. Beng nigezi mpiluende. Bekhulumisa into ezinhleso bona abaseke kodwa amazwi abo asangisebenzele nanamhlanje. Ngoba izwi lalela, izwi lomuntu ongaseke emhlabeni lona lifanga. Ngoba izwi soze lafa, izwi soze lithi iBhayibheli asoze landlula lingawenzanga umsebenzi. So God. Yingakho nangesintu abanye benu niyahamba niyofuna inhlanhla kwabaphansi, hayi sibusiso. Angazwe ngizwa, niyofuna inhlanhla kuphi? Ngoba whatever bayikhuluma ehambisana nenhlanhla, would depend how do you provoke it. But inkinga yakhona ukuthi you can't provoke anything umnikazi wezwe engasekho. Ngoba uma baphansi bengasekho abasenawo amandla ezwi ephimbo. Ngama magama ungeza noma ngabe yini ubenzela yona, they have no power to bless you because they are voiceless. People who still have power for anything to happen to you, it's the person with a voice. UJesu, I think it's John chapter 6 verse 63. UJesu amazwi engiwakhulumayo ayimpilo nokuphila. Amazwi engiwakhulumayo angumoya, number one, ayimpilo nokuphila. Amazwi engiwakhulumayo angumoya, which means izwi lingumoya. Uma izwi lingumoya, umnikazi wezwi uma efa, izwi alifi ngoba lingumoya. Izwi is everlasting. Bangizwe bazalwane. So I'm trying to say, do what is right to experience the promises of who God the Father is. Amen. For a simple thing, I see what you may not see. And I'm here because Apostle Sobon, Kujan Fred, Gabong, thank you again. I am here for one simple reason. To release the grace of God upon my life. Some 2-3 weeks, Bengse Middleburg, Ganyanabo. Siye ebandleni engatmen alukshumar wagu mkoku. It was a serious shake. Kwamonyo matota na mga figa kona sa konza. The second time engbuyela ngati. Next time when I come here, you need to move out here. Because I see something greater than what you see. I see beyond. Yes, yes, yes. Yes, right now as I talk, somewhere here, there's a woman who's going to be married within 5 months. Somewhere here. Somewhere here. I don't know who's that, but somewhere here, there's a woman within 5 months who's going to marry. Because I can see beyond what you see. Yes, I can see beyond what you can see. I'm here to say you can be able to possess what is impossible that can be possible. Never allow the enemy to steal your blessing by allowing the manifestation of an evil heart. Can I say it again? Never allow the enemy to steal the manifestation of the blessing of God, the manifestation of your want and your need, by allowing him to bring forth an evil heart out of you. Just few scriptures. Exodus chapter 23, verse 30. I hope it's the right scripture for. What did I say?
One, two.
Chapter what? Just hold on. See. Let's go to chapter 23. Yes.
Verse 30. Ngiyakubaxosha phambi kwakho kancane kancane. Uguze wande udle ifa lezwe.
Little by little, I will drive them out before you until you have increased enough to take possession of the land.
Little by little, God, I will drive them out, not you. God, say, he will drive them out before you. until you increase in number, until you are fruitful, so that you can possess the land. Meaning that it's going to be God who is going to push away your enemies little by little. It's God who's going to push those who are against you little by little. It's those who see impossibilities in the possible. God is going to push them little by little. Two, until you increase, until you become fruitful, so that you can possess the land. Which means when you possess the land, you possess the land because you have increased. You possess the land because you are fruitful. So that when you get into fruitful land, you enjoy already what you are. Amen. Says one of us. I'll give you another scripture, Psalms 107, verse 43. Psalms 107, verse 43. Whoever is wise, let him heed these things and consider the great love of the Lord. Another translation.
Ohlakaniphileyo makaqaphele lokhu. Bayakuqonda umusa kaJehova.
If you are wise, take all this to your heart and see in your history the faithfulness and the love of God. Take this in your heart, that in history, take this in your heart. Tata Logan Kisweniako. Was with Wumlan Uko Nunkulungur Womusa no tad. But you have to take it into your heart. You have to consider it. As I'm saying, I'm here for one simple reason. Those who are part of this church and those who are not part of this church, who have visited this church, I want to say in history you'll know what God said in 2024 concerning what he's going to do in the future. And not even very far, very near. You are going to be a witness to remember, but the people who are going to remember this is people who are going to be wise by keeping this at heart. Ngoba kukhona into uNkulunkulu azenzayo uma uNkulunkulu ekhuluma ngalezo zinto zingakwenzeki. Kube khona abantu abahlakaniphileyo abathatha lezi zinto uNkulunkulu ayikhulume zingakwenzeki bayigcina enhlizweni ukuze kumlando bese bayasho ukuthi ngayigcina enhlizweni yami lento ngayibona. Amen. Ephesians chapter 2, verse 9.
Verse number 8. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is the gift of God.
For by grace you are saved through faith, and that it's not your doing, and that not of yourself, but it is the gift of God. Two things that we need to see here. Zimbi lezinto umusa nokukholwa. Yilo musa nokukholwa okuletha insindiso yakho. Ngamanye amagama, uma umusa ungekho nokukholwa kungekho, ayikho insindiso. Umusa nokukholwa yikhona okukwenza ukuthi uzifice usungene kwinsindiso, kodwa le nsindiso engikhuluma ngayo le uJesu ayiletha emhlabeni insindiso epheleleyo, akushiyona insindiso ehalf. Le nsindiso uJesu epheleleyo ayiletha emhlabeni insindiso ekhipha umuntu esonweni, insindiso ekhipha umuntu kumpofu, insindiso eletha impilo kumuntu, insindiso ekhulula abantu laba beboshwe khona, insindiso evula iminyango evaliwe, insindiso edala indlela la ingekho khona, insindiso epheleleyo ekaKristu. Akushona insindiso yabazalwane egcina esonweni kuphela. Uma uJesu elenge esiphambanweni, wayelenge esiphambanweni okuletha the complete salvation. That is why umlobo wencwadi ka Luke chapter 4 verse 18 athi, the Spirit of the Lord God is upon me, he has anointed me to preach this gospel, number one, to the poor, to heal the broken hearts, to set captives free, to open blind eyes, and to open present doors. Besel the Bible. He closed the book. What these things are fulfilled in your ears. Lezi zinto ziphelelisiwe endlebeni zenu. Ngoba ungigcobile uNkulunkulu ngamandla ukuba ngishumale ivangeli kwabampofu, ukuzotshela abampofu ukuthi isikhathi sobumpofu siphelile, ukuzotshela abalimeleyo ukuthi ngizonipholisa, ngizonelapha, ukuzotshela abasejele ngizovula iminyango yejele baniphume, kuzotshelwa nalabo abathunjiweyo ukuthi isikhathi sokuthunjwa siphelile, niyaphuma. Insindiso kaJesu. Each time you celebrate what we call Easter Conference or Passover, you must understand you are celebrating the finished work of the cross. That is why, in a true sense, every Sunday, bazalwane lalani, every Sunday when you come to church, I'm not even too sure why you say that, because that's just the truth. Sunday is not your day. Sunday is the day of celebrating what the Lord God has done for you on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Sunday, you come and spend your time and celebrate the good things that the Lord has done. The unfortunate thing, sihambe sahamba sathatha umkhuba wabanye abantu when we're supposed to be celebrating our God. Sizona thanda zam. Na iBhayibheli ethi ngomusa sisindisiwe ngokukholwa. Briefly, I just want to talk about faith. Faith. Ukukholwa. Lalela, faith ini ayinkolo. Faith ukukholwa but ayinkolo. Kukhona ukukholwa nenkolo nokukholelwa. Kukhona ukukholwa nokukholelwa nenkolo. One thing that is dangerous, I've said it on Thursday, ngathi inkolo is one of the dangerous things. Inkolo iyeyona le eyenza nalabo abakholwa uJesu balwe, bazondane, kodwa ngesonto bebekhonza uNkulunkulu ofanayo. Inkolo mpostoli le eyenza ukuthi abanye abantu babone ngathi isonto lakithi lingcono nalakini. That's inkolo. Ngoba inkolo ibona amasonto, inkolo ayiboni uNkulunkulu nomuntu. Kanti indaba kaJesu has nothing to do with the church, has something to do with umuntu noNkulunkulu. Abantu mabeze esontweni, isonto kube yi-organization e-organize abantu bakaNkulunkulu ukuzothola ukuhlakanipha kukaNkulunkulu, kuzothola ulwazi lukaNkulunkulu. My God, I wish somebody can hear me. If I may tell you the truth, that you are greater than this place. You are bigger than this place. This place is the only place that you are uze kuyo uzothola information nolwazi ngonkulunkulu. Uma usuphuma la uphuma uya ngaphandle usuyazi ukuthi lo nkulunkulu othola information ngaye yilo nkulunkulu omthwele. Ukuze mubuyela uya ngaphandle ungasahambi kuphela ukhuluma ngaye kodwa umveze. Ngoba abantu sebekhathele ukuzwa abantu abakhuluma ngonkulunkulu kodwa bengamboni unkulunkulu. Angazi angizwa yini. Sebantu bakhathe bazalwane, let me be honest with you. Abantu bakhathe, there are too many, there are millions of people abahleli phansi because of inkolo. Religion has destroyed many people. Many people, because of religion, they are saying there is no God. Because religion never revealed God. But the people who carry God can reveal him. I say the people who carry God can reveal God. Sometimes bantwana basekhaya simveza uNkulunkulu singasho lutho. Simveza uNkulunkulu sithulile. Bathi abantu mebekubuka bakubuke 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 bathi sibabonile bekhuluma kodwa ukhuluma kodwa siyambona uNkulunkulu khona kuwe. Bakhathela abantu kuzwa ngani kuthi angisiza mina uNkulunkulu wangikhipha ezonweni ngangilala namandiya ngilala namaPutukezi kodwa uNkulunkulu wangisi. Kodwa uma siyakubuka sikubonile ukuthi awusalali namandiya kodwa inzondo phe. Amen. Ngoba eyakhe insindiso igcina enyameni, eyakhe insindiso yandlulela emoyeni. Kodwa ekaKristu insindiso iyangidlulisa enyameni iveze emoyeni. Ngoba ma listen, uma ingabonakali lalela, uma insindiso yakhe ingabonakali enyameni kudinga ukuba manje ibonakale ngaphakathi. Asingagcini sukuzunuka ngaphandle kamnandi kodwa uma uvula umlomo sizokunuka. So faith is the gift of God. Grace is the gift of God that bring us together into salvation. That's why incwadi yomlobi wamaHebrew o chapter 11 o verse 6 at without ngaphandle kokukholwa akwenzeki. I wish somebody hear me. Ngaphandle kwani akwenzeki ukuba umthokozi uNkulunkulu. Lalela mntwana sekhaya, ukuze esontweni every day and every Sunday akumthokozi uNkulunkulu. Into ethokozi uNkulunkulu ukuthi uma uya endlini yokuselebrate uNkulunkulu, yokwazi ngoNkulunkulu, lalela yokwazi ngobani ngoNkulunkulu, inhliziyo yakho isixhumene naye. Because bakhona abantu mhlamba bakhona abazi abeze la namhlanje ngoba bezwile ukuthi eKLM ayi kugcoka amaphenefu base nabo bafaka amaphenefu bazokhonza labagcoka amaphenefu kodwa bengezanga kuNkulunkulu wamaphenefu. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuba uma ngabe uyokhonza ngubani omkhonzayo, ngubani oze kuye. And lo nkulunkulu athi ungithokozisa ngoba awuzange wangibona kodwa wakholwa yimi. Ngithokozisa ukuthi awuzange wangibona kodwa uyakwazi ubatshela abantu ngami ungangibonanga. Athi uNkulunkulu ungithokozisa ukuthi awuzange wangibona kodwa indlela ngakutshengiswa uthando lwami indlela othanda abanye abantu abadalwa yimi ukutshengisa ukuthi uyangazi. ngaphandle kokho, without faith, it is impossible. Akwenzeki. Umthoko. Lalela mntana sekhaya, lalela, lalela, lalela. Ukumthokoza uNkulunkulu, it's not when you praise. You can praise without pleasing God. Because there are too many people who are not born again who can still praise God. I hope you hear me. There are too many people who are not born again but who can still what? Praise God. There are too many people who go to God to celebrate God but who don't know God. Because coming to celebrate God, you can be part of a mob. You can be a part. Yeningi. Baningi abantu abayokhonza kodwa bengamazi abamkhonzayo. It's impossible to please God without faith. What is faith? Verse 1. Faith is the substance. Faith in the bambegayo. Yes, into estemba. Yes. Faith is the substance of things, which means faith is able to show things that you hope for. Hear me. Faith is the substance of what? Of things, which means faith can be able to show you things that you hope for. For faith. Faith, it's like money. It's a substance. Engithi mengisuka la ngiyalapha kwisitoro sendiya ngingazi ubisi lukhona kodwa ifaith ithi lukhona. Angazi yangizwe yini? Yona sengithini? Ngoba imali, faith is the currency of the kingdom. Ukukholwa imali yombuso kaNkulunkulu. Ngamagama yonke into esiyifunayo siyithola ngokukholwa. Ngoba ukukholwa kukutshengisa into engekho besithi khona. As long unokholwa, le nto oyifunayo ikhona. Is the substance of things. Somebody, do you hear me? Is the substance of what? Yezinto. Yezinto. Ukukholwa. Into ephathekayo yalezi zinto wena oyifunayo. Ngoba le nto oyifunayo awukwazi ukuyithola ngaphandle kokholo. The things that we hope for, bese lithi, it's also the evidence. The evidence, iqiniso. Iqiniso. Lalezi zinto esingaziboni. We hope for. Sineqiniso ngalezi zinto esingaziboni. Kodwa ikholwa ukuthi no lento oyifunayo ikhona. Lalela ikhona. Kodwa okwamanje ayikho kwizwe libonakalayo. Ngoba yonke into oyibona kwizwe libonakala futhi uyibone kwizwe likamoya. Lento bazalwane ifana nendaba yabaphansi. Uthi uhleli la eThekwini. Ukhokho wakho, ubaba wakho, umkhulu wakho, ugogo wakho, uma ufuna ukumenzela umsebenzi la eThekwini. Nithi umsebenzi la eThekwini? What word are you using in umsebenzi wabaphansi? Lo msebenzi wabaphansi. Ugogo, umkhulu noma ubani owenza umsebenzi wakhe wangcwatshwa le emsini kwaNongoma. Empangeni. Kodwa uma wenza umsebenzi, the same ukukholwa kuthi uma ubeke ikhamba lapha emsamo notshwala emsamo, ukukholwa nempepho emsamo, ukukholwa kwakho kuthi lo mkhulu omenzela umsebenzi nobaba nomama uyawushosholoza ngaphansi komhlaba asuke emsika azophuza ikhamba abuyele muva. Angazi ngisho ngithini. Ukukholwa kunjalo kukwenze ubone izinto ezingekho wasibona zenzeke. Umbone umuntu omdala noma ungamazi ehamba ngaphansi komhlaba. Eze kuleli khamba nalempepho ibekile ngoba kukhona into oyifunayo kuyena. The following day uvuka ukuthi ufikile. Ufikile. Wenza lokho engikufunayo. Can I be honest with you? Ngifuna ukulalela. Mhla ukhole ukuthi ufikile wenza lento oyifunayo. Uma ngalo ube nenhlanhla. Inhlanhla ayilethwa ngokushosholoza kwakhe. Inhlanhla ilethwa ukukholwa kwakho. Kulento oyikhulumile wayicabanga wayibona. Sesizwe lo basolana ngicela ningilalele ukukholwa kwakho akushona ikhamba akushona impepho kodwa ukukholwa kwakho ngoba sonke siyakholwa uNkulunkulu asikholwa uNkulunkulu kodwa into emangazayo uNkulunkulu wasiphe isipho sokholwa. Ngamagama ukukholwa isipho ozala nazo. Ukukholwa isipho ophiwa uNkulunkulu noma ngaba ukholwa nguye kodwa kukhona into okholulwa yiyo. Abazalwane bangezwa ngithi. Without faith, it's impossible to please God. Then aqhubekathi, he who cometh, ozayo kuye, athi manje njani? Cela ufunde. 11:6.
Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa
ukuthi ima. Oza kubani? Umele njani? Enze njani? Olufunde baba, ngoba ngiyabezwa labazalwane basadidekile.
Ngokuba ozayo kuNkulunkulu,
yes,
umelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfuna.
Oza kuye uNkulunkulu, umelwe, it's a must. It's not even a guesswork. It's not even a thought, but it's a must. Ukuthi eze kubani lo uNkulunkulu ngambona ukholwa bese kuyamveza ukuthi yena ukhona. Angimbona ngamthintanga kodwa ukhona. Lala bazalwane, ukukholwa kufana nesoka elishela intombazana likutshele ukuthi ngiyakuthanda, libuye lithi ngiyakuthanda. Uthi uhamba njalo mekutshela uzusudideka nawe uzwa kungena enye into ongayazi uze le nto ubungenayo uyuzisiqhamuka uzwa sengathi hayi bo lo muntu bengamthandi kodwa sokhona le nto engidonsela kuye ukuthi le nto ayikhulumayo ngempela iyenzeke. Angazi uyangizwa ngithini. Uyangizwa ngithini. Ukukholwa kunjalo kusimikisa kuNkulunkulu noma sidakekho. Kodwa ukukholwa uma sekusebenza bese kuyamveza ukuthi lo uNkulunkulu ukhona. Futhi akekho nje kuphela kodwa ungumvuzi. He's a rewarder of those who come to him. It has to be the faith that channels you to God. Yangu zangten? To who? Bazalwane, ukholwa kuyisimangaliso. Obani abahamba ngamatekisi? Cela phansi izandla. Are you aware ukuthi nonke enihamba ngamatekisi, you risk your life every day? Ngoba lo muntu oshayela itekisi number 1 nombuzo uthi unayi license yokushayela yi. Awumbuzo uthi unayi license yani yokushayela. Uvela uthi nje ungena uhlale. Ngamagama you put you risk your life by faith to an unknown person. That's what faith can do. Ukukholwa kukwenza ukuthi uthathe impilo yakho uyibeke esandleni somuntu ongamazi. Ukukholwa kwethembe leyo muntu loyo. Ukukholwa yilento ekwenza ukuthi ungene restaurant uthathe iphepha uorde ungazi lokudla kuphekwa njani ngemuva. Kodwa uma kubekwe la etafuleni uvela udle ungabuza imibuzo. Ngoba uma ungazi ukuthi kwenzekani ngemuva. Ngoba ngenkathi uthatha icatha lakho lifoke eplate livele phuphansi avele alithatha liphuphu alibuyisele. Uma udla, udla lokudla ngokukholwa. Sengitshela ukukholwa kwenzani. Ukukholwa kukwenza ukuthi uzithole wenza izinto ongazi understand kodwa ukukholwa kukwenza ukuthi ukwazi ukuphumelela kulezo zinto. Ukukholwa, it's a key of the impossibilities to be possible. Ukukholwa is a what? Is the key of the impossibilities to be possible. Yingakho bazalwane bala ekhaya. I want to have faith in God. I am here standing with you for the impossible to be possible. I know kukhona abantu abathi sizobona. Yeah, abantu bathi sizobona. Athi uNkulunkulu sengibonile. Girl, hear me. Hear me. Hear me. This place belongs to you. No man, no devil, no government, no official will stand on your way. The God I serve is the God of the impossibilities to be possible. Lo nkulunkulu wethu eminyango evali yayivula. Kodwa inkinga kalo nkulunkulu akafuni ukuthi umsebenzele. Ufuna umyeke azenzele. Lo nkulunkulu engimkhonzayo, mukholwa yizwi lakhe, don't push him. He will take his own time. And he will run his own race. And suddenly the doors shall open. Yes, I'm talking to somebody right now. 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 Kudala uhlelo ungasebenzi. Kodwa lalela. Now ukhiye ngokunikeza bona. Lalela, lalela. Now key. The first thing that we have to do is to open the door. You know? Open the door. What is the doctor? Ayiko. Open the door. What is the family? Ayiko. Open the door. What is the doctor? Ayiko. Chapter 4, Romans. Let the Bible. U-Abraham ebuka isibeletho senkosikazi wakhe noguga kwakhe naye ebona ukuguga kwakhe lithi iBhayibheli ngoba uNkulunkulu emthembisile ukuthi uzoba uyise wezizwe akazange angabaze ngenxa yesibeletho sikaSara akazange angabaze ngenxa yomzimba wakhe wakholwa ukuthi lo oshilo lokho akushilo uzokukwenza kodwa angeke akwenze mina ngingakavumelani naye. Abazalwane bayangizwa. I'm trying to say, akasem asambeni bazalwane bese nyavale. Asibukele that scripture. Asibukele that scripture. Ah, Lord. Yeah. You see, you must understand, Gucci, faith does not work with fear. Where there is fear, faith is not present. Where there is faith, fear is not present. Where there is fear, faith is not present. As long as you are saba, ukukholwa kuyabaleka. Uma kukhona ukukholwa uvalo kwesaba kuyabaleka. Lezi zinto ezimbili ziqala ngo-F zombili kodwa zimelane. Azihambiselani. Ziyamelana. La kukhona khona ukuvalwa. The first thing iBhayibheli ithi la kukhona khona uvalo. Umuntu ohlela ovalweni, uNkulunkulu naye akahlala khona uvalo. Ngoba uma uhamba ovalweni, it's in the absence of God. Immediately uma kungaba khona uvalo, uvalo xosha uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu akahlala khona uvalo. Ngoba la khona khona uNkulunkulu uvalo luhlale. That's why I'm going to check his scripture. I think 365 words that fear not appear in the Bible. Every day uNkulunkulu to fear not. Ungesabi uvuka ekuseni, athi uNkulunkulu ungesabi. Athi uNkulunkulu ungesabi. Na uma uNkulunkulu ethi ungesabi akasho ukuthi azikho into ezokusabisa. Uma ethi uNkulunkulu ungesabi akasho ukuthi azikho izinto ezokusabisa. Uthi zikhona kodwa wena ungesabi ngoba mina nginawe. And mina ngakuthembisa ukuthi angiyikushiya, angiyikuyeka. Ngizobana, if God is with us, fear must not be part of us. Amen. Yeah. God. Did you get that scripture? Chapter 4, verse 17. As it's written, I have made you a father of many nations. He is our father in the sight of God, in whom he believed. In him we believed. The God who gives life to what? To dead. And you call things that are not as thou the way. Lo nkulunkulu nkulunkulu obizwa ukuphila kokufileyo. Amen. So abiza into ezingekho azenze zibe njani? Because you must understand uNkulunkulu la kungekho utho uNkulunkulu uyakwazi ukuletha. And if uNkulunkulu uyakwazi ukuletha izinto ezenkwa azenze zibe khona and thina siwumfaniso kaNkulunkulu, which means sinaleyo DNA kaNkulunkulu yokubiza izinto ezingekho sizenze zibe khona. Sine DNA kaNkulunkulu yokubiza into ezingekho. Yingakho you must also understand the most important thing empilweni yakho akusona just umthandazo wakho, yizwe elikhulumayo. That's why into lelani bazalwane, that's why abazalwane abaningi bathandaza too much kungenzeki lutho ngoba baphikisana nemithandazo yabo uma sibe khuluma. Nisingama nimela niphethe ama CV enu nicela umposto lanibeke izandla ngoqhobo lwakhe ukuthi niqashwe uthole usuka la ubuye lemuva bese utshela umngane wakho ukuthi you know what ngiyenkonzeni bangikhulekela kodwa ngazi ukuthi bazongibiza yini. We are very good in getting pregnant and know how to abort. This is the same thing enziwa amantombazana akithi abathanda ucansi umesekhulelwe athatha umntwana amfake emgqomeni. Bese uyamangala ukuthi why did you make a baby kanti uzomlahla? It's a confusion that we have outside. It's the same confusion we have in the house of God. People who are aborting what they believe with their words. We pray so much, we fast so much, you fast for the whole month, for the whole week, praying to God, asking certain things. Immediately, mopuma we fast, you are aborting the things that you are fasting for. That's why it's very, very, very important to understand with amazu akho, amazu angeke afa noma usufile. Ngesintu kuthiwa amazu omuntu omdala ahlonishwe. Ukwabona ukuthi uma umama wakho noma ugogo wakho wayehlala eGoli, wathi mhla ngifa ningangingcwabele eGoli, afa angashine nesente nendibilishi. Afe angashine nesente, anishiye nani ningasebenzi, kodwa kube khona oyedwa kwifamily wathi singamngcwabe eGoli, kodwa ngiba simngcwabe eThekwini. Bese bayabuza ukuthi asinamali. What? We can rather wait for 2 weeks to 3 weeks organizing money. Ukufeza izwi lomuntu ofileyo. Ngoba izwi lomuntu noma esefile linamandla lokwenza abantu ukuthi benze izinto zenzeke. The same word elisemlonyeni wakho, that word can speak for you. That word can do something. As long you know, speaking through faith can do the impossibilities. Give me the next scripture. Give me the next. Quick, let's close.
Ngokuba isithembiso sokuthi uyakuba indlalifa yezwe asinikwanga uAbraham nenzalo yakhe ngawo umthetho kodwa ngokulunga kokukholwa.
Amen. Against all hope, which means you must understand even things they are not happening. You must have hope in a hopeless situation. Did you hear me? You must have what? In what? Even if the situation is hopeless, you have to have what? Hope in what? In a hopeless situation. Because hope is the only thing that is going to push you to go forward. He believed and he became the father of many nations. As it had been said to him, so shall your offspring be. 19. Without weakening his faith, he faced the what? The fact that his body was as good as dead. He faced the what? The fact. Listen to me. He faced the what? He faced the what? The fact. You must understand every fact, it has a tendency of changing. Facts are not permanent. Facts are temporal. The only thing that is permanent is the word of God, but not fact. Uthi, he faced the what? The fact. Go back, please. Go back. He faced the what? The fact that his body is what? Was as good as what? As dead. Since he was about 100 years old and the Sarah's womb was also dead. Now, which means he has two facts. Effect yake, nefect ya, Sarah. Both of them, enyame. Enyame ya kulum. Go to Abraham wabamba. Ezwini likaNkulunkulu wayeka ukubamba kwizwi lenyama ngoba inyama yethu iyakhuluma, inyama yethu it has a voice, inyama yethu it has a voice, and if you can follow the voice of your flesh and forget the voice of God, because the voice of God and the voice of the flesh are not the same. The voice of God is the spirit. The voice of God is a spirit. And anything that is a spirit, it has power to create. The flesh is not a spirit. The flesh is not a spirit. The flesh killeth most of the time. Inyama iyabulala. Inyama iyabhubhisa. Inyama ayikunikeza ithemba. Ngoba inyama ayinalo ithemba. Next verse, 20. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but he was what? Strengthened in what? Strengthened in what? In his faith. And he gave what? Glory to God in his faith. Akazange angabaz. Kodwa waqina ekukholweni enikeza uNkulunkulu udumo. Amen. Let's go to 11. Mark 11, 23, then we close. Thank you, sir. Mark 11,
23.
Listen to me. Faith has no limitations. Faith has no limitations. Faith is unlimited. Because faith is spiritual. Faith is what?
Spiritual.
In other words, ukukholwa into kamoya. Yingakho ukukholwa ukubonisa izinto ezikamoya. Ukukholwa ukubonisa izinto ezisezweni likamoya. Ukukholwa akukubonisa izinto eziphathekayo. Ukubonisa izinto esezweni likani likamoya. Why ukukholwa ukubonisa izinto esezweni likabani likamoya? Ngoba nawe umuntu kabani kamoya ohleli kuphi enyameni. Now before ubona izinto ezisenyameni kudinga ukukholwa nomuntu kamoya ayibone lezi zinto before lezi zinto zifika in the natural world. Basalwane, bonke abantu abahamba baya kule sangwam esinamandla esilapha kwamasho. Uyangizwa ngitheni? Esikuphi? Esaziwa wuwe. Akekho umuntu ozoya kwinyanga kwisangoma noma inyanga ekwamasho engakholelwa yiyo, engenakholwa kuye. And okwesibili, awuyi enyangeni nasesangomeni kuye ungezwanga izwi komunye umuntu. Yingakho neBhayibheli ethi ukukholwa kuyeza. Kodwa uma kufika ukukholwa kudinga uba kube khona izwi elifika kumuntu. Uma selifikile lelozwi, bese lelozwi bese likhuphula yini ukukholwa kwakho. Uma uqede ukuba nokukholwa kwakho, bese uthatha isinyathelo uya kulowo muntu ozwe ngaye. Kodwa le ndaba iqale kuphi? Ukuzwa yini izwi ngomuntu. How much more uma sizwa izwi likaNkulunkulu odinga uba sikholwe yilo besithatha ama steps okwenza lezi zinto esizizwile. Mark chapter 11 verse 23 Jesu ngiqinisile ngithi kini abazalwane, yiloyo naloyo, yiloyo, come and talk to me. Ubani na iBhayibheli ngithandela into eyi-1, iBhayibheli alibandlululo lithi yiloyo naloyo, which means okholwayo. Lalela, oyikholwa nongelona ikholwa. Kukhona abantu abangizwayo la? Uma iBhayibheli ithi yiloyo naloyo, okuthi umuntu oyikholwa nomuntu ongelona ikholwa. UJesu uthi, ngiqinisile ngithi yiloyo naloyo. Qhubeka baba.
Uya kuthi kule ntaba.
Mana. Yiloyo okholwayo. Naloyo ongakholwa. Kodwa ukwazi ukukhuluma. I wish khona abantu abantu abayizwayo. Yiloyo naloyo okholwayo nongakholwa. Kodwa as long ekwazi kanjani? As long enezwe emlonyeni. Ngoba ukholwa kwakho la Mike. Ukukholwa is not limited nabantu abakholwayo uNkulunkulu. But your call is not limited. Ngabantu abangakholwa uNkulunkulu. Ukukholwa kusebenzela abantu abanezwi eliphushwa ukukholwa kwabo.
Hey, what's up?
I know religion think ukukholwa kusebenzela abantu abakholwa kuphela. I'm going to amaze you. Ukujengisa ukuthi ukukholwa akusebenzeli abantu abakholwa kuphela. Ukukholwa kusebenziswa nabantu abangakholwa. Kodwa benokholo. Abangenankolo. Kodwa benokholo. Ah, Jesus. Abangenankolo. Kodwa bekholo. Ngoba kushona inkolo engakwenzela izinto. ukukholwa kwakho okungenzela izinto. Nithi iloyo naloyo ongathi kuphi?
Kuya kuthi kulentaba.
Kulentaba. Na lalel. I'm closing. Ufuna ubambe lento uma uhamba ushibambile. UJesu khuluma nabafundi bakhe after sebembuze umbuzo ezinto uJesu azenza elithi uJesu wachamuka kwenye indawo eya kwenye indawo elambile wabona isihlahla somkhiwane indlala yathi kukhona into ongayidla ngoba indlala ikhuluma la kungekho khona ngoba indlala ingakwenzisa izinto ongazange wazenza. Okay, konje niphile ezulwini niyazi lento engiyikhulumayo. Ngithi mina indlala engakwenzisa izinto ongazange ucabange ukuthi ungazenza. Indlala. Baningi abantu abasemajele ngenxa yendlala. Baningi abantu abafile ngenxa yendlala. Baningi abantu abaphile emkhubeni ngenxa. Baningi abantu abangasezwani nezihlobo zabo ngenxa. Indlala inemkhubo. Indlala iyakhuluma. Indlala iyakhuluma kuJesu. Wafika uJesu wathola isihlahla singena ithelo, wathukuthela. Entema ngazali ti iBhayibheli, wathukuthela azi ukuthi it was not a season for figs. Ngoba indlala ayinamsebenzi whether it's a season or no season. Indlala ifuna into engayidli. Lethe iBhayibheli uJesu wasuka isihlahla wasithuka. Wathi kusukela namhlanje akungabikho umuntu ophinda adle kuwe. Wahamba. Lethe iBhayibheli saqala isihlahla sabona. Bathi bebuya abafundi bakaJesu bathi hayi bo mfundi buka isihlahla okhulume kuso. Sesibunile kwaze kwafika ezimpandeni. UJesu wabayeka lento ayikhulumayo. Wathi baninokukholwa kukaNkulunkulu. Have the faith.
Oyakuthi kule ntaba.
Lalake. Now, meqeda lapho uthi ngiqinisile. Mina ngikwazile ukukhuluma nesihlahla. Nibonile ukuthi kwenzekani. Kodwa sengibuya kinina ke. Ngithi kinina, yiloyo naloyo oyothi yena. Mina ngikhulume nesihlahla. Wena ngithi ungakhuluma nentaba. Mina ngikhulume nani? Kodwa wena ungakhuluma nani? Othi oyothi kule ntaba ayisuke iphonseke olwandle. Qhubeka funi.
Engangabazi enhliziyweni yakhe.
Enjani? Enjani? Engangabazi. You see, that's the first step empilweni. Bazolana lele, I'm showing the principles of faith. I'm showing the principle of faith. Engangabazi, because immediately when you are facing a situation, the first thing efika kuwena ungangabazi. It's the same thing uma ungenayo imali. Lalela, uma ungenayo imali, ufuna imali. The first thing ukungabazi kuyafika ukuthi uzoyitholaphi. Uyithola kubani? That's what ukungabazi does. In other words, ukungabazi kuma phambi kwakho ukuthi ungakholelwa ilento ofanele ukuyithola. Now, it's the scripture, it's not me. Lithi, angathi kule ntaba isuke iphonse kolwandle, kodwa engangabazi. Which means there are possibility for people for us to doubt. And also there are possibilities for us not to doubt. Meaning that doubting and not doubting, it depends on the possibility. Yako. It's up to you. It's a choice, Yako. Ngintshelile ngolosini ngatshela uNkulunkulu anginamali ngidinga imali. Ngayeke ukuyondlula ezintabeni zaseDrakenberg nasolwandle lwaseCape Town nasemathafeni. Ngavela athi uNkulunkulu anginamali ngidinga imali. Amen. 2-3 days, 100,000 came. Because I believe, listen to me, I believe with my God, nothing is impossible. I say, I believe with my God. Lento ngiyilethela, ngilethele yonto kuphela. Ngifuna ibhale le date, ye 28 namhlanje ngithi, ngifuna ibhale phansi. And mhla kwenzeke uyazi uzothini, uzothi usithole wakhuluma. Which means, uthi muyibona lento yenzekile, ukhumbule izwi lami. Ngoba ayenzeki lento ngaphandle kwezwi. Lalan, the whole 90%, you can doubt my word as long as I have 10%.
Engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka.
Funda futhi.
Engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo.
Lokho, lalela, lokho enze njani? Hayi lokho akushoyo uNkulunkulu. Lo okushoyo uwe, yiloyo naloyo. Lento okholwa yiyo. Lento oyisho, alithi iBhayibheli lokho akuthandazayo. Thina abantu bomthandazo. Ngoba sometimes zonke into esithandazayo asikholelwa yizona. Noma ukholelwa yona uyahamba uyabhotha. You must understand, izwi lakho mpostoli, it's powerful. Ngoba izwi lakho lithwele uNkulunkulu. And izwi lakho lifana nezwi laNkulunkulu elingeke labuyela kuye lingawenzanga umsebenzi. And kuzothatha ukuthi izwi lakho likhulumayo wazi ukhuluma izwi lakho eliphuma emlonyeni wakho wena othwele uNkulunkulu. Lolo zwi lizokwenza the same thing elenzeka kuNkulunkulu. Alibuyele emuva lingazange lawufeze umsebenzi. I'm not going to die until we see what I'm talking about. Lokho akhulumayo engangabazi. Qhubeka. Ekholwa. Yeah. Ekholwa.
Ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka.
Enze njani?
Ukuthi lokho akushoyo.
Kwenjani?
Kuyenzeka.
Kwenjani? Namagama alithi iBhayibheli kuyabonakala. Lethi iBhayibheli kwenjani? Kuyenzeka. Kuphi? Kwizwe likabani? Likamoya. Ngoba izwe likhulumile yini? Lungumoya. Lungukuphila. Liyadala. The only thing kuyenzeka. Wena qhubeka.
Uza kuba nakho.
In other words, it's there. Into elindile ukuba naye. Lalela. Imbewu yendoda uma ingenile kwisibeletho sowesifazane. For 9 months, lo thwele imbewu uyazi ngizombona. Uyazi ngizombona. Ma into engiyithandayo, that's why ngifuna ukuletha ma illustration. Wonke umuntu o-pregnant, the first thing ayenzayo, immediately mazi ukuthi pregnant, she's trying her best to protect her pregnancy. Aningizwa. Every woman who is pregnant, she is not careless. She's not going to be careless for anything that comes closer to her tummy. You protect your pregnancy. Ngezindlela zonke. Ungamani ufulathele bakubhohoze emehlweni as long they are not going to touch. They can touch you, but you'll never allow them to touch the baby because the baby is greater than yourself. Lento oyishoyo is greater than yourself. Learn how to protect lento oyishoyo. Learn to make sure nobody aborts lento oyithwele. Make sure you don't agree with any other person. Listen to me, kulaba bafuna umsebenzi. It does not matter ukuthi economy ithini. Never allow anyone uma ukholwa ukuthi uzothola umsebenzi ungavumi kube khona umuntu ozofika athi hey uzwile kodwa iTV nendaba kuthiwa imsebenzi isikasi. Stay away from the person. The person has been assigned to abort your baby. Because the moment uthi yazi bengicabanga ukuthi ngiyimina ukubona ngedwa, already you have someone who have came to help you to abort what you believe. Stay away from people who abort what you believe in. Stay away from people who abort what your faith show you. Stay away from people who abort what you believe in. Make sure you don't agree with anyone who is contrary to what you believe. Genesis chapter 11, let's stand. There's a verse, I'm not too sure, verse 1, chapter 11. Elitunkulunkulu wababona wathi lababantu. I think it's 5 or 6, somewhere there. Give me your Bible. Genesis chapter 11. Chapter 11, Bible.
Verse 5.
Okay. Can you grab somebody's hand? Fund.
Then the Lord came down to see the city.
The Lord came down to see what?
The city.
Let me give you a background. The city is not there. The people agreed together to build the city. The city is not yet there. But the people spoke among themselves, let us build the city for our namesake. When God saw the people together talking about building the city, they agreed. And the Bible said, when he heard, and when he saw these people, bevumela lethunkulunkulu wenza ukuzobona the city engekho kodwa ekhulunywe ngabantu.
Then the Lord came down to see the city and the tower which those men had built.
Has what?
Had built.
But the city is not there. Fully Bible abazange balaka. They were thinking and they agree in their thinking. What are they going to build? Because you must understand anything that you need to build, it starts here and here. I wish somebody hear me. Anything that you want, it starts here and come up here. They thought about it and they spoke it. Immediately they thought about it and they spoke it. And the God saw what they thought, what they spoke. What's the matter with you? Is it called? What unkulunkulu? Ngoba labantu lento bayafuna ukuyakha ekhona kodwa inkinga yabo bafuna ukuzakhela bona bakhele mina. Lento bayenzayo yabo mina I'm not part of them. Ngenxa yokuthi I'm not part of them, iBhayibheli lathi angehle nyohlola lento bafuna ukuyenza. Funda baba.
And he said, now then these are all one people and
these are all what?
One people.
These are what?
One.
Not many people. What?
One.
Now I'm not understanding this, whether it's the right English. When you say one people. What does it mean, one people? Eh? They are united. Which means, awubahlukanisi ba phimbolinye bamqondo munye bankulume yini. Quebec.
And they speak one language.
They speak what? Yes, sir.
This is just the beginning of what they are going to do.
This is just the beginning of what they are going to do, which means they are not going to fail. Nobody is going to stop them because these people, they are what? One language and they are one, which means when they are one, nobody can stop them. Nothing can stop them. But mina nkulunkulu, because I'm not part of them, let me go what they're doing. Quebec.
Soon they will be able to do anything they want.
Soon they will be able to do what they want. You hear now what the Bible, what God is saying now. Because this thing Ayiko, now he's saying soon they'll be able to do that city. But you saw the city before they build a city. Because of the oneness.
Let us go down
and mix. I will go down. They are not just a people. They are one. Which means mina, no more in well, no lives. That's our money. Says we are not. Let us also do what? Go down. Do what?
And mix up their language.
And confuse their language. So that they can't build what they agreed upon. Bazalambasa kingdom. You can do it. I say, you can do it. I say, you will do it. I say, it's done. You can do it. You will do it. It's done. You can do it. You will do it. It's done. Let's hold hands together. Baba, the grace that you have given to me, the grace of possessing the land, the grace of building the buildings, I release the impartation of the impossibilities to be possible. I release the impartation of the grace, the impartation of the grace, the impartation of the grace. The impartation of the grace of this building. Now we open the door for finances. You saw how your people love your servant as a sign of how they love you. In loving your servant, showing how much they love you. Father, I now ask you, show them how much you love them in return by giving them their heart desires. I say, Father, they have shown you how much they love you by loving the one whom you have sent to them. You show them how much you love them by giving them the house they will serve you in. Giving them their house they will worship your name in. Giving them, Father God, the land they shall enjoy the fruits from, in the name of Jesus. I am declaring that right now, in the name of the Father God, in the name of the Holy Spirit, in the name of your Son, the Word that came in the flesh, the one who was full of grace and truth, the one who came on this planet as the Word of God, that he will never go back to you without fulfilling the things that you have sent him to do on this planet Earth. I decree, I declare, let it be so. Let your people see the manifestation. Let your people enjoy what they will see in the name of the Lord. Father, I close every door, the doors of demonic powers, the doors of challenges, the doors of trials, the doors of every works of the evil one. But your will, let it be done in this place, as I have declared as an apostle who is called by you, anointed by you, graced by you in the name of the Lord to release the anointing and the grace of buildings in Jesus' name. Somebody say, we believe it. We receive it. We have it. We shall see it as we touch it. May the Lord bless you.
Come on, do better than that, Zion. Do better than that. Hallelujah. What a word. What a teaching. From now onwards, please check your words. Don't abort things that you have spoke into the spirit realm. Amen, Bazalwan. Singabi namazi okudlala. Hallelujah.